Orange, oh number one.
Abageke kushisa inamba usidansise boy.